Mais vraiment la destinée, le Allah Taïra, le Allah Tsim, le Chipan Aguente, 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 asuke ni kathini hima ka already leswi a va lava ku a swi endla ntea ngelini ka swona swi ngheneleni so ku va ku tsimo loko muchucheni she has found grace a ta va nga alaka kona swi ku copa leswi a ta se va kha already va tiva ku ya ku tshameni kwini ka xikambe a tsala tinsolo ta xikomuvoni xikomu xi kha xi ndla xichuchana ka swiyimo leswi a swi tika swinene hi ku loko xikolo xi ri on xi famba ku busy swinene hi loyi a tiwile a ri yexe n'wana i fa swa ku tsutsuma u rhamba vanhu va n'wi khoma va n'wi tisa staff room a ze a numa ku nanyuma ku nga ku ni show off kwala xikolweni vana va xikolo ku humela swo tala va tsutsuma va humela staff room but today leswi u khambiye ka a ta ku siya swo kahle swi kahle a yi beleni ku